ibyishimo by'umugoroba yambaye neza cyane umugeni wacu banzu wagarara aho ngaho kwipana uko yambaye kurimba buryanjye biba bisanzwe yitwa mune yambaye neza cyane umugeni wacu banzu wagarara aho ngaho kwipana uko yambaye kurimba buryanjye biba bisanzwe yitwa mune